That's the conversation. That's the one.
What do you died?
Ngoba nawe siyongena emafini. Siyongena naselwandle mfana zomthuku.
Yaphi kanti wena makhuluma nawe? Ubona mangikhuluma nawe? Yaphi?